Nā, ki te whutupōro ngai o, ha, ko eke nei tātou ki te tau whāinga tuawhitu o te whakataetae. Me te aha, kua piki anō te ora ho etahi o ngā whetū o te kapa kahurangi me te kapa hauā fio fio mō ngā tākaro o ngā rangi okioki e tū mai nei. Te ahua nei, ka pakari anoa Sonny Bill Williams ki te tākaro mā ngā kahurangi i whara ia i te tau mā heke heke o te ao i Rio i tērā tau. Ā, mai taua wā ko te whakahaumanu, te mahi. Tāpiri atu ki tēnā, ko mutu te rāhui whāwiki i utai nātura ki runga i a Steven Luatua mō te rutu, mō rea rea te rutu, upoko.
Yeah, I wouldn't say I'm well rested, but it's been a rest from rugby, that's for sure. Trainers have definitely been on my case, been a mini pre-season, so it's good to be back in the mix.
Ka mai tai ake hoki te hanga o te kapa hauā fio fio i te hokinga ake o ngā ōpango rā, ara o Dane Coles rāua ko Corey Jane ki te kapa mō tā rātou kakari ki ngā Waratahs hei te pō mere. Ko Vaea Fifita hoki tētahi kuaora ake i ōna raru ā tinana. Hei tā ngā hauā fio fio aha koa te koretake o ngā kapa noahi tereiria i tēnei tau, kei te whakatūpato tonu a rātou.
Oh, look, I think it's just a bit of consistency, but they still seem to have the players, and you look at the teams that are being put out, like last week, it's a pretty good back line there and some pretty good forwards, so maybe just a bit of consistency and putting 80 minutes together, I think, looks to be the key for them.
Nō reira, hauā fio fio ki ngā Waratahs, hei te pō mere, kahurangi ki ngā kahupeka ki o te poti, hei te pō horoi.